Pumanalevese, Matthew chapter 8. Pumanalunge. Kulababa safuni verse. Kota kulababa notlebe luka moya seba mzwile. Kulungulu so chintile. Into zakho seyiphelele. My God. Matthew chapter 8. The first four verses. Fundele mtanam.
Matthew chapter 8 verse 1. Kwathi esehlile entabeni zamlandela izixuku eziningi. Verse 2. Bheka kwafika onochoko wakhuleka kuye wathi Nkosi uma uthanda ungangihlambulula. Verse 3. Wayeselula isandla wamphatha wathi ngiyathanda hlambuluka. Wayesehlambuluka masinyane oqhokweni lwakhe. Verse 4. UJesu wayesethi kuye, bheka ungatsheli muntu, kepha hamba uzibonakalise kumpristi uyise umnikelo owayalelwa nguMose kube ngubufakazi kubo.
Izwi leNkosi leli Nkosi uMsayinibusise. Ake sibonge.
Oh,
Jesu athehle entabeni. Isixuku samlandele. Bamba sesiphuma. Ithigozololo nje kancane. UJesu athehle entabeni. Isixuku samlandela. Bamba bamba. Ngoba nasimbone ehle entabeni. Sasazi ukuthi uphethe igrosa. Sasondela khona lapho entabeni kwakunomuntu owayenoqhoko khoko kwakuyisizwe esasihohloza amalungu omzimba siwaqede into yokuqala uqhoko laluyenza laluthanda ukushaya ikhala lilivithize lisala izimbobo liphele ikhala Ntwesibili lishaya izindebe kusala amazinyo Ntwesithathu lalithanda iminwe umuntu onoqhoka kahlangani nabantu awungcono wena mntanam kule sifo sanamhlanje ungazibulala wayebekwe entabeni abeyedwa angahlangani nabantu bamba bamba mtono khoko makadlula kule strategy lesi kuzovalwa for 7 days kungahambi umuntu la ngoba kudlula umuntu onochoko mezodlula ingubo yakhe namatloko lapha enzansi kepe ngomlomo amemeze unclean unclean ngingcolile Mama kama tetani akekho umgezayo awusincono lesimntanami ungazibulala Kodwa naye wambona uJesu ehla wasondela wayethatha irisk ngoba abantu benokumbulala abantu ngoba uyazi ngokomthetho kaMose akahlangani nabantu kodwa wambona uJesu wathi nama ke ngisondela njobe sondela nje bamba bamba usondela nephunga njobe sondela nje usondela neimpukane akekho umgezayo awusincono lesu ungayibulala wathi nake sondela babaleka abantu uba bengafuna ukuhlangana naye wafika kuJesu lithi iBhayibheli he knelt waguqa ngiyayithanda i-NIV wathi nasaguqile wakhuluma ngomlomo wamnikeza udumo he worshipped him wamdumisa umlomo ungekho wamdumisa amazinyo ehleli phandle ngiyambona ethako thatha indumiso yami noma nginuka kodwa ngifuna ukukutshela kubo bonke othixo akekho njengawe wamdumisa hayi ngoba khona amenzele kona uJesu kodwa wamnika udu but you are awesome you are worthy ungomdala weintsulo bakhona abantu abanemilomo ephelele bayahluleka ukudumisa kodwa ngifuna ukukutshela umlomo ungekho uJehova wena nanka mazwi angithintayo usethi umuthanda umuthanda ungangihlambulula maqedwe kumdumisa uthi umuthanda ungangihlambulula ngamanye amagama uma ungathandi nakusasa ngizobuya ngizokudumisa umuthanda Ithi iBhayibheli uJesu wasondela kuye wamthinta wathi ngiyathanda hlambuluka sesibuyele emakhaya phakamisa izandla uthi umuthanda Nkosi ungahlambulula lekhaya lapho umuthanda baba hlambulula abantwana bami umuthanda Mekhona namhlanje ufuna nje ukuyedwa uthi mfundise uGumbi thandaza nawo ngithwele nzima kodwa uNkulunkulu ethanda nje akakangihlambulule nami ozala kimi ngaphambili ngijima Bayet Mutanda Baba Mapilis Kayalam Mapilis Abadona Baba Bayet Mutanda Gos Abandu Bayang Sega Nabu Makelwa Ne Bayang Sega Abanye bathupha uNkulunkulu wakhe kodwa wena umuthanda wena hlambulula uqhoko lwami hlambulula ukungalungi kwami umuthanda for the last time uNkulunkulu abusise le inyembezi zakho phakamisa izandla zakho